mina ngiboshwa mase vuna ngiyekho isikhathi mina bengiboshwa yonke into besikhuluma ngeletha ngqadi ufuna uba ebhalele esinye isiboshwa ukhuluma nesinye isiboshwa kwelinye tshele mina obhale ngqadi ngifunde 2013 iselfoni iselfoni bengiyazi ngoba i-TV angishebise nje ayikona etshele makodwa bengicina ngiyibona i-TV kodwa ukuthi awuyiphathe uyisebenzise 2013 kalo phathe ifoni uyisebenzise ifoni 2013 futhi ngingakayithengi mina yami ngisancengiswa labo bantu nami-ke unqenga ama-airtime la ngaphandle yabo ya ngicela ubani bani ngicela ungiphe 200 enyana umuntu awuthembisa ukuthi hayi ngizakuye mhlawumbe ngolosihlanu ngizakwenzela Shoprite yamnamba uyadume yamnamba phathe nje neyiweleta njabo izinto ezizaduma phathe nje ya ngumuntu onenyembezi khehla ezizoduze asikuthanda kwami umoya umoya simina bengathi ngahamba ngaba yi-1 ngamemisa ngakhala kakhulu ukhaliswa ukufuna impendulo umuntu onjalo even namanje ntona inyembezi yami izoduze even nomama lo engihlala naye ibeyitshela ukuthi ngudedemani yabo ya ungazi ukuthi wenzala angandase cause intona uma ifika nje inyembezi vele nje zehle vele zehle uthi indoda ekhaya vele zehle inyembezi zehle so njengokunjalo le nto lena yonke lena ngiyibona sengisetshele nesetshetshele I think it was 2009 mayiqala yonke lena ngiqala ubana lamaphupho lawo ma antwana ngiba namaphupho okuthi manje angiyeke enkolo islamic uthi ukuthi bengibona ekhehla yabona etshele itshele ekhehla ibithi mangilele ngize ngathi kunomuntu onwaka inkolo islamic ngingene kanjani ngingene inkolo islamic njengoba utshela ukuthi bengidla emigconyeni etoti ukuthi ngikwazi usurvive ama-muslim abantu bakwazi ukuthi baphakele bakhiphe isherithi baphakele abantwana beyindana nabantwana anawo bazali kanjalo abo ngathatha omunye umfana la e-Orlando wangisa edlamini kweri month of Ramadan angandasenda angaya laphayana yathi ngifika laphayana mpela ngathola ukuthi hawu kuyadliwa lana mpela everyday nje kuyadliwa hayi ngathi hayi angeke ngisadla emicongweni etoti sengizawudla la yathi laphayana wathola ukuthi ngigcina ngiba i-student but i-student kanjani ngifunda i-Arabic ngikwazi uba i-Arabic nenkulumo yabo le ngikwazi ukuyifunda Arabic ngikwazi ukufunda i-Arabic ngikwazi ukuyibhala ngikwazi ukuyikhuluma i-Arabic njengombona nje kama lami le Islamic nguMuhammad Ali mangiyimpraise ikalima ikalima ngiyimpraisile ngicela ngiyimpraise ngithathe ikalima angandasend ngiyasepta ikalima la ilahi lalawo Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu uzo uthi mangabe uthatha leso statement usho ukuthi uswe muslim no matter ungayeka manje song was keeper leso statement wosala we muslim so umkhulu wafika kimina ngiphakathi kwejele mangiqala ubona lezi zinto umkhulu usho ukuthi njengoba ke mina ngingathatha islami la ngaphandle ngicina ngiyasepta ikalima mangiqeda wasepta ikalima ngicina ngiyimadresa imadresa isikolo samamuslim la uyofunda khona leyo language yabo leya ngijabo so i-ustaz yami yangithatha yambuza ukuthi ngibuyaphi i-ustaz uteacher umuntu esithi uyi-stars u-stars the irabiki ikama le-irabiki uyi-teacher umuntu esithi uyi-stars i-stars yami yambuza kanjani ngamtshela ngempilo yami yonke yabo wanithatha i-stars yami wawuhlala nami i-stars yami behlala i-Randburg i-Randburg ekuphi kunendawo yokuthiwa i-radio gobo lapha e-Randburg isesilungwini yawuhlala lapho nami ibehlala lapho enomuzi lapho yanithatha yawuhlala nami lapha esengane yakhe yangandasen
kodwa ke kwayiwa emaphoyiseni kuphi usho ukuthi yabo into enjalo ngisho yabo
okay yathi isengisetshele umkhulu yathi ngifika phakathi kwetshele ePosberg prison lezinto zonke zingicala ePosberg prison Pheke Posberg prison ufika kwami Posberg prison abangathi ngumuntu engathi ngilahlekelwe incondo ulahlekelwe incondo kanjani ngizwa amagama amombo ama voice andoli abantu abakhulumayo anganazeni so wena nanawo uzothi ngeli yahlaye anganazeni ithi mangiyiwani ungishiye la untholela iroom ngiyiwani andoli bengikwazi ukukhuluma nomkhulu mina Joma ngikhuluma nawe kanje. Ngikhuluma nomkhulu. Ene tseba yothi usuyitshela uthi mthambi lo ngitshela manga ne. Umkhulu mina ngimazi seshonile. Ngimbona nani njengoma ngikhuluma na ngobheka. Umkhulu mina ngikwazi ukukhuluma naye. Ngimbone kanje. Awuthi ngisengiswa ivoice iphele. Kodwa uqaleni bengizwa ama voice. Ene ama voice lawa athi maka khuluma kuthiwa yela ile nkolo. Wena uyinto nje ngumuntu nje but kimina mina inkolo yami inkolo epostola ehe yona lezi le bathu wena uimpostola wena anganaseni inkolo yakho naye andona uthi actually vele before abazali bemvashona andona ngiye ngaphaphathiswa kuleya inkolo ilukuthi impawuliswa kuleya inkolo ngengiyiswa kuleya inkolo ngokukula kanti bengasukula bekumoya ikhaya bonke akunamuntu oyiza yona abantu basekhaya bonke bamanga ma ifura ya kunesonto yokuthiwa ifura samlaki ye Roma nje yabo eh
yathi I think we should boma 5 years yabo nakula abalo mnyango ngana ngiyimphumela kulomnyango ugula utumba angandasene
yeah utumba ovuvuka nje yabo akuvuka nje na uthuthi wavaleka amehlo wavaleka umlomo wavaleka amakhala ngahanjiswa ephedlela ngahanjiswa kuphesheya
nayichazwa le ndaba
ngoba bahluleka onke odokotela baselisuthu angandasene bahluleka odokotela baseSouth Africa ngahanjiswa kuphesheya le yathi ngahanjiswa kuphesheya I was young angandazini I was young kodwa kune muntu oyafika kimina ngilele bathi haya ukuli ntoni awukuli kodwa ngothi bengisemncane bengandasendi bengize ngiyandasendi izinto engino 5 years angandazini wayethatha lo muntu lento lo wayirefilela ku someone somebody wase community ngandazeli bayirifilela kuyena ukuthi ibe yena uzokwazi ukuthi manje atshela abazali bami ukuthi kwenzakalani ngami kwafika omunye umama lo mama loyana wathi lo mama loya bekuyimpostola fika lo mama wathi atshela abazali bami ke manje ngizwe indaba uthi ne ukabelwa kakhulu mantoni ene ukabelo unekama lakhe mala kaqabelwa silake nekamala ke lo muntu aliphile abantu abaphansi lo muntu namandla amakhulu kakhulu lo andale so njengoba namandla amakhulu kanje kule community yonke le abathaka dibakhona bibamfisela ukuthi ashone asasisisweni sikama wakhe athi ngalesi sikhathi sincuthu sincuthu ngalesi sikhathi Ade kule community yonke le. Wonke umuntu omthakathi wafila amandla lwamuntu. Wonke umuntu oyinyanga uyawafila amandla lwamuntu. Wonke umuntu umprofite uyawafila amandla lwamuntu. Akunamuntu onamandla njengalwa. Lamfana ofi ophiwa amanye amandla anzima. Amandla engiphiwa ona amandla oprofite. Amandla ophilisa abantu. So yonke lento le bafuna umbulala. So okay right. Iqineni nje wena kehla ngathathwa ngayiswa lo mama lo watshela abazali bami ngisho uthi ngicela ithathe lengane
lise kuphi kuphi kodwa lokho akushiywa imina andola kufika omkhulu wakhe andola lo mama lo bekakhuluma lento le nanaye umama womprofit andola ngathathwa mina from la South Africa ngayiswa lapho 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 ngathola impilo khona into yathi kuphela into engenza 1 month bese ngikwazi ubona emahlweni mina bengiphefumula ngama pipe wabo dokotela anjabo kodwa ngifika kulaba bayathi 1 month nje ngempela nje bese ngikwazi nokuphuma endlini ngizihambele ngenyawo zami into ngaba right azange asebenzise umuthi lwa baba laba bosebenzisa amanzi eswashu amakhendle umthandazo phela
islamu lena manje ngifike etsheleke sengicala ngizwa lama voice ipospek
hey ama voice ngiyezwa akhuluma lama voice yabo manje ngathi kunomuntu ommemeza ukuthi lo muntu lo maya khuluma uyambiza yabo uyambiza uyambiza zwilonge 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 yabo yabo akiyona into yakho le akiyona into yakho la akiyona yeka le nto le uzolimala semncane futhi yeke yonke lento le phuma kule nto le hey
ibe ngathi usho ukuthi mabe kwenza lezi zinto lezo ama cellmate wami ibona ngathi mina ngiyahlala ngantoya okarathi laba bantu bathi ayahlala bahambe batshele ama member we correctional service ama prisoner then no Usibongiseni ngamashelo ngiyenzile bambize office ngiyenzile ama appointment usho ukuthi bazocala bakwenzela appointment esocial worker isocial worker mangabe khona ekubona kuwena uzokwenzela appointment yani
i-psychologist
i-psychologist inamayibona something izokwenzela appointment ye
psychiatrist
i-psychiatrist mayibona something yokhuluma nomphathi wejele akenzele ebhalele encwadi akhuluma nomphathi wejele ukuthi umele bakuthathe uyiswe eSterkfontein iSterkfontein isibhedlela senhlanya zamapantiti seyiboshwa ama inmates
eyibona into le
ngiyancaba ukuya lapha
ene ngalwa ayinto udlala ngalwa kaza ngakhipha negazi
ngalwa kaza ngakhipha negazi khehla kangisika ngama razor
asika wena yeah ama razor siyazibulala ngihlanye mina
la ngikhala bathe iqiniso kona ngihlanye mina la silutho ngamini there is no one wazi ngempilo yami eh ngiyazi ngihlanye ngisengizama ama razor but ngihlanye kulo ngingazama ukuzenga khehla ngingazama ukuzibulala 3 times ene lelo tshele ngikhuluma ngeBosberg tshele ngizama ukuzibulala lento lezi zidala eBosberg njengoba utshele ngizama ukuzibulala 3 times
ha survive
hayi after lapho ngabona ukuthi cha ngizazophila iminyaka eminingi uNkulunkulu khona mbekela khona ngasesikhathi sami ene futhi ngase ngirealize ukuthi ngiyekwala umuntu ozibulala ngehla wegwala ubaleka inkinga zakho kumele ofisa lenani nama kwezikwezi zakho nenkinga zakho hayi ukuthi uzibulale ngozibulala wegwala kehla ene nasezulwini angeke uzibone izulu ngeke uzolibona izulu mawuzibulala kele angifuni utshela ma lokho ngithatha from iBhayibheli ngithatha from uQuran iBhayibheli lamaKristiyani silifunda neQuran yakusho lokho ukuthi umuntu othatha uphefumulo wakhe wekwala ene izulu angeke azalibona faceane inkinga zakho kunabantu abanenkinga ezindlula lezo nazo buti after lokho ke ngabuyela kuwo la ma-psychologist nama-psychiatrist lawo khona yabo ngamcocela yonke into engiyibona nengiyizwa emadlebeni njengoba abantu bayitshela ukuthi mina ngiyahlanya umkhulu wathi into yini yona lento islamiki angiyazi sikubona sikuzwa ukukhuluma enye i-language singayazi nalawo khona usebumnyameni angikuboni mina awukhona and actually ikhona isonto lani le postola ngaphakathi kwejela le kwesonto elinyekho ubona ukho phuma lapho khona yekela uyifihla ukuthi uwayo Hey, feel it out to you. How sell them to the business and I want to pass in here?
Yege.
You understand?
Yege, let me.
Ha, yempela, you shoot after lapo, okay? Hai na mela ngibona khona uthi no man. Akusizi. Yabo. Mari iludi ngibe ngiyancama because Islamic ngiyayithanda. Anamhlanje ngisayisho lokho. Ngiyayithanda Islamic. Awukakhulu futhi. Ene bengisiqhenya Islamic. Amamuzi emathanda zayi 5 ngelanga. Angazi ngawo miss umntanazi wami nowedwa. Since ngaba Muslim. Ngantola. So okay. Before yeka lokho buthi umgulu wathi yazini sengunqenyile khathi angizonqengana nawe mina angizonqenga mina yathanda uthandi lokho uzokwenza lokho nomuntu angimazi bulikehle
angimazi
ena hanje negama lakhe nomuntu uyayisada lo uyantshela ngizalokwenza lokho kodwa umuntu angimazi kodwa ngiyazi ukuthi unekhehla la yithi elingaziwa ukuthi lashonelaphi kodwa lashonela eSouth Africa umkhulu elathi khona ngizokuhlalisa bheko sihlalo mfana wami
ati ngikuhlalisa bheko lishewe
wawulalele mfana wami andwala unqengile ngazama ukunqenga ubonisa yabo kodwa wena unqengeni wena usho ukuthi yalalo wena yabo uthi uzowenza izinto kwedlame kumele ngisebenzise odlame uthi uzowenzela izinto ngithi uzenze ngizokunqenga unqengile ngikhathele mina angayitshela ukuthi intonyana nje hayi lo yahlanya umkhulu bekafuna ukuthi nyekele inkolo ngicale ngimpractice lesipho sami
ejele
ngempela
kanjani ejele
kade ena uyena azon direct uyena azi ukuthi yena uzwenzana angitsho umkhulu yonke into ebekiyenza ibe ngiyitshela uyena ngithi umkhulu nonoma ukuthi ngithi nanga ngisho ubona la iphabana la mangabe ngizanga le ndlela ukuthi mangifika la ngizolemala uba wazonjela ukuthi mafiya la jika wele ungasali kehla ayiphuphi straight bengayikhola yonke lemina bengithi ukuthakathi kukhona abangahambela phambi umkhulu athi kimina hayi maphupheni mfana wami sengumncenyile hayi man hey umkhulu avela athi wena mfana khathi adla ulaleli wena ngizohlalisa bekho isihlalo sobukhosi mfana wami enempilo yakho yonke ntoni uyohlalisa phansi bekho isihlalo sobukhosi impilo yakho yonke ungaphinde usukume buka umncane kanjani usohlala phezu kwesihlalo sobukhosi ungalemalanga nokulimala nantole hayi azangilalele kehle yathi elinye isuku buti ngalala ngiright ikuseni yathi ngumuntu obeutshwala ovuka ekuseni ngabo ma 4 sengivukile sengiseshawa usho ukuthi mina kathathe ishawa bengithanda ukuthi ishawa ibe mina umuntu oqala
ngingena ishawa
ngoba ngisho iboshwa sisebenzisa imithi uneyiboshwa isebenzisa imithi yabo so bengafuna ukuthi ube umuntu ongene leshawa oqala mina ngiza ngisho ukuthi ibe mina umuntu ovula ishawa qala ngingathathi amapato abantu angijabula hayi bo ngithi ngiyavuka ngeshawa buti hayi uza lento le ngithi yasukuma buti ungasukumeli hey wenzandla mangithi kuyasukumeli hey buti mangithi ngiyayelisana ngiyowaphana akamemeza abantu ngaleso sikhathi akamemeza abantu basesilene abantu abanyawo basalele because itshele livulwa ngo-6 antoni asalele ngaleso sikhathi abanye abantu yabo ngithi hayi bo hey man hawu usukumeke yabo so angisho nge-28 ngi-gesta kunabafowethu abamagesta ngisho hayi ngithi hayi suka hey hawu dimemeza abafowethu yabo hey ngisho ngimemeza yabo kona mfethu obo kuthiwa makhosi onke eshezi umzuzwane bengizwana naye kakhulu yabo siyintanga ke kule gangsta yabo memezo umzuzwane hey wesikanani wesikanani isibongo sawashezi hey wesikanani wesikanani hey salute dr mnyama yabo ithe womfethu hayi mizuzu yakho mfethu awuthi mfethu uzongijikijelisa la unenombolo esingasayiboni la hey yini le wena mfethu ngithi kwemfundo qhamqam azi umzuzwana wabona ukuthi yazi ngithi kwemfundo le azi ngithi ngiyasukuma awusuni kodwa ungawahlazi ungawuthi uma sithi ungawahlazi ungamemeli kuthi ungawahlazi mfethu ufuna ubona lento yini le yabo evele ngithi ngiyasukuma usikana nanzumi sengempela Azo manga ngiyaka sana ngathi kill it phansi. Aza aphuma lesi skazi, wa lesi skazi la. Aphuma lesi skazi. Kill it phansi. Ayizwa lento le. Hey budi. Anguzwa umchamo. I toilet angizwa. Kuya iphumela. Hey la la bantu sovuka wonke umuntu usene yazi ke male communal cell ne mawenza la into hey iboshwa sivele sithuke zonke uvuka wonke umuntu yabo kushawa ama window ushawa eminyango ubizwa obaba ngishotshela lekavula ubizwa obaba uthi bantu nomuntu akazenzisi kwanye impela lo angeke lo muntu lo kumuntu ozanda kanje azo uvele ayikhiphe le toilet angeke bathi into teni ngide wemfilo lale lentana yo le usuka la kuyaphansi angizwa lutho. Ayizo. Hayo ndenzani? Athala namanalidi, angkwaza namanalidi lutho buthi nokunyakaza. Eh ngkwaza nginalidi ikhehla manje ngonyakaza. Ba ngkwaza manje bafake buthi lutho onyakaza buthi. Bansipho bayenze lutho onyakaza. Inti madoda lephatha kunizo osukana lana phansi. Andona, mangithi ngiyabuka ngilahlela mina nale ikhehla lahlela kho. Impethe nwa. Yahlela. Ade yabona ukuthi ungalalela kanjani. Umfuno umuntu ongalalela. Oyifundisa olalela. Ifundisa olalela makhulu yanawe. Ndoda, buya kanjani njengamanje? Hayi ngempela kushawa ama window, kushawa ama window, kushawa iminyango, kubizwa amaphoyisa, i standby abantu bangena i standby bese bafike kimi yabo. Hey man, hey, kwenzakalani Sibongiseni? Hayi ngibachazele. Hayi ngempela stretcher from hospital kuziwe ne stretcher ngivenkishe so phezwe stretcher ngivalwe ngengubo mpela from lana ngivalwe ngengubo ngempela lapha sokwaka ukane semoto emoto yakuphi outside hospital aze ngisuke esele ngani ngihamba nomkhulu kodwa ngibuza abantu dai bona ke ngibona abamboni bathi ngiyahlanya na semotweni banketha ofawe emotweni yamplans yasekho ye correctional nanga omkhulu nami mbuza le police uyambona lo muntu lo yena ngimaza ngisho umgulu wami andola inawo lo muntu lo lahle isiko uyambona andola ngapha ngiyamtshela hlukana nami phansi wena hlukana nami phansi uthi ngiyamlwisa nami hlukana nami phansi wena umfunani kahlali ngothi mina ngitshela ukuthi ngiyaphambanise so uthi umgulu ugwadile ukuthi adlale mina ngekhawathi lento yafuna ukuyipha yona ukhona abantu abangabapha yona lapha ekhaya. Kodwa ke wathusa mina. Mina ngikwathe lo munawo manje ungenza ikripuli ma. Andona yena singitshe uthi impilo yami angisaphinde ibe right. Ushuthi ngiyophila le mpilo le. Ngoba wanjela ngisho. Uthi uzongenza ngibe ikripuli. Ngithi usho uthi impilo yami muzi ngiyophila ngibe injina. Waya waya. It's the rest of my life. Angisaphinde ngibe right. Hey. Uthi ngempela hospital PPH. IPPH mangifika kwenziwa ama tests inhlolo kuhlolo 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 yabo IPPH ise postback ayise postback IPPH because iphedlele ezithu kahlahle postback evele siya IPPH yabo mangabe uthi aba uyi IPPH ba uyi sign atala spread la ethokoza la kahle ba uyi sign atala spread but kaningi vele iboshwa sase postback ziswa IPPH ndoda. Hayibo kwenze inhlelo kwaza odokotela ngodokotela. Antola abahlukene ngamama endlela abahluka abangalingani ngamama endlela. Antola bonke kunanto bayithola. Eh lo wazi uthi hangihlika emotweni ngihlika nomgulu. Ngisewodini lami kanje iphoyisa nale angisho phela iphoyisa omelika bekhona lenkathi phela ngini mina ngabaleka yabo mhlawumbe bayitshela uthi ngiyazenzisa ngabaleka yabo. Wesala. Ah, mkhulu yasuka vele ohlala la duze kwami. Kodwa lo muntu lo akamboni ubono weminyiwani. Ngantona, antini ngize wazi ngirealize ngithi man. Umuntu lo na man asibuthakathi lo. Lo wazi ubuthakathi lo. Umuntu lo awudinge imbuzo ukuthi ufunani kimi. Kehla. Nibonya ukumbula ukukhuluma nami ukuthi ngiyekele isilamu ubani wena angisho uzange nje lo mfana wasekhaya lasibona sikhaya amnike igama lalomkhulu. Athi mina ngumadlini, akamsheshe. Ngazi lapha ngicele udokotela. Prese lapha ngithi ngicela udokotela, afike udokotela ngithi dokotela, bengicela ukuthi lo muntu anike privacy lo, empahla ezi brown lo. Ngicela anike privacy. Noma ngama la eminyango. Yabo, kodwa ngicela anike privacy. Kunento engifuna ukuyikhuluma. Nomuntu engifuna ukukhuluma na. Baqala futhi bathi nyahlanya. Baqala futhi bahlanga thatha la onke lama TV. Ngawu. Ngafuna ukwazi nalana mana letu akho. Ngathi ngicela iprivacy ningangilinqeni ngizolitshela. Ngathi ngifuna iprivacy. Ngifuna ukukhuluma nekhehla lakithi. Sengibatshela straight ke manje. Ngifuna ukukhuluma nekhehla lakithi. Ayempela ngiyengathola lo privacy. Ngathi angizobaleka mina. Ngabaleka mina sengisele ngeminyaka engaka phela le nto eyenzakala sekusele nge 6 years nya ngizuza ngaphandle. Qabanga sengimpandile yami nes 14 years yonke. Ningapandile 2014 years. Ngazobaleka ngisele nge 6 years. Sothi ngisilema mbuso bafiki. Awuyicabangeni manje. Antoni, hasizwe mindset. Ndoqala before senze izinto. I know ukuthi ngiyimizi. I know ukuthi wenza umsebenzi wakho nawe la uthubela. Ele ngapha lembophile ngiboshiwa ngisho. Yeah, phela nase hospital bakubopha, babophela ngapha empedeni ngama handcuffs ngisho yabo. Umboshiwe. Ubale kanjani? Eh, ubani ozokwazi uphusha lo le stretcher? No one. Antoni, umbophile phela, mawuvula umbopho mbophe nasenyaweni man. Antoni, thatha ama short ama short step umbophe inyaweni. Kodwa ngidingi privacy. Kunento engifuna ukuyilungisa, ilunge namhlanje futhi. Eh, namhlanje ulala phakathi kwejele. Ufuna ukudischarge namhlanje mina. Ufunkulume nomkhulu omkhulu. Mkhulu, manje why ugqamaka le ndlela ugqamaka ufunani kimi? Umkhulu atilalela mntanami. Ubusasemncane. Uyitshela ukuthi usurvivor kwakho wena. Isikhathi ubulawa abazali bakho. Uyitshela bekwini? Bokuhlanipha kwakho ubone 8 years old ukuhlanipha kwakho asuhlanipha kwakho mfana wami uyitshela ukuthi zonke njengoba uhamba ukwazi abantu kula majele la uhambe kuwona wena ungakwazeki uyitshela mawukuliwa phakathi wejele ungakwazeki kodwa wena ukwazi ukwazi abanye abantu uyitshela ukuthi uhlanipha kwakho sikuhlanipha kwakho mfana wami amandla onawo antoni lalela ke mfana wami kunento injinjinjini nesiphi mina isiphiwe sikanje sikanje isikhwama sakho silinde wena anto sishuse wena ena sisotshika futhi sinikeze omunye umuntu bese sikhwama isakho like it or not isakho lesa sikhwama yathanda uthanda isakho lesa sikhwama aso sinike omunye umuntu isakho lesa sikhwama khetho wena yathanda uthanda amawatha nizonaka andoni so kehle insizinto right andicela ukuthi mawusuka la masaphinda ubuyele icommunal cell mawusuka la utshele laba bantu la bazokulalela yonke into uzobatshela laba bantu bazilalela tshela laba bantu ukuthi bakuyise e isolation cell uyohlala uyo one ila mina nawe sizokwazi ukuthi ke si communicate kahle sikhulume kahle mina nazo babeni kungana umuntu ngomaphathi abantu angakukhuluma nawe ingakho bazothatha ngathi uyahlala baqine bawufaka nemijovo le bayuphana basema amaphilisi lawo bawupha wona wonke lamaphilisi abakupha wona i-wrong yonke lento le awuguli wena ophila ezaca nake dawujanjana bengibiza lo ephoyisa ayikhoroshina umtshele ngena baba babe yamtshela nilalela tani ayekabi angitelela ngisho lutho ngicela umbize lo dokotela akafike uthola dibamene eh doctor ngicela undischarge mina right singi right man wathi ngisuka umntoda angahluleka sukuma ngathi doctor wenze yonke into ozamela ngisho nenze yonke into nizamile la yenza ama test abuyile ama test akuna into eyonakele ngami kushonina o doctor abesilungu ama professional kushonina ukuthi ayikho into eyonakele ngami ngisho so njengoba ungana into eyonakele ngami nami ngiyavumelana nani impela sengiyazi mina ukuthi kwenzakala mina sengiyazi ukuthi kwenzakala nini empilo yami kalo discharge ngicela ubuyela la ngihlala khona ekhaya lami ngisho inkosi yanto la ngkwe bathi ngiyohlala pha ngicela ubuyele ekhaya lami la ngihlala khona ngoba
kanjani
ubuyele ngoba sekhona ngoba cha ngisho vele bazomfaka ku wheelchair futhi bamfaka emoto ngibuyele ejele ijele utsho ukuthi ngiyosebenza nge wheelchair phela nge wheelchair la wheelchair ngihlezi ku 3 months 3 months
maringihlala isolisinisele
nesuku engizosukuma ngala ntshela ukuthi lalela andona ngizosukumisa la mase ngibona ukuthi uyathabatha mawusoke uthabathe kule zinto ongitshela ngazo andona ngizokusukumisa la ene lalela ngithe akunamuntu ozokhuluma naye angakulaleli andona thuma laba bantu utshela bathuma insango bawuzelene insango ngaphandle namaphoyisa la bathume utshela umuntu wangaphandle ukuthi awutholele amakhandlela nje kanje 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 awutholele indwa emhlophe andola hayi sebenzile ayo ethenga street thola indwa emhlophe andola into le abuye nani nesinevi izo lento le ake lalo umuntu aze namanzi bakutholele induku engaka liya nduku liyana izoba nentambo lentambo lezi ngiyifakela le ngube ngubonisa yona andola iboshwa ngale ntambo inengathi into engathi ipolonyana laphezulu ebese uthola intambo ehlaza faka isandleni esodwa sale
nale ntambo ngitshela ngayo ayifaka abantu ejele ntambo
la ntambo something wrong yenzakalanga iyangiqinisa ma ngiqinisa umkhulu uzonitshela ukuthi eh kuje kunje 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 kule ndawo kuyona awuphephile andola ene direction mina umkhulu uyangipha mangabe ukuthi kunento enzima eqhamaka ngapha uzongitshela ukuthi uphuma ngapha
ngizabona abe athola lezo zinto athi ngiqhatha ukuthola lezo zinto
ngenhlanhla ke kwaba nobaba ukuthi uma baba umakhubo wabo umakhubo umpili umakhubo umuntu onesipho nasabantu abaphansi mara yena into zakhe yena bese kasenzile
andola
makhubo ke kanti ngizongitshela ukuthi la kunje 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 mangabe nginamanje wanjela ngefamily amanjela ngonke umuntu wasekhaya iluthu makhulu angaze ahlala naye phansi mina ngakhuluma naye
isiboshi
ah i prisoner anjela uthi mina ngiyazi vele kwathi uyahlala mina ngiyazi uthi awuhlala
nawe uyakwazi ke lokho
and ngicela from namhlanje into uyidinga esuka ngaphandle ezosiza wena ayinsango
ayinsango
sanga mina ngitshengela nginthethele iboshwa insanga ngimokole neiboshwa mina yonke into oyidinga amakhandla lema waphelile ujela mina yini into oyidinga umkhulu wako athi umele uyithola from ngaphandle anto lezo sisiza impilo yakho
ujela mina angifuni imali yakho futhi ngizoza nawe straight ngingafuni lutho yakho bamakhulu kanti unalesipho naso unomoya naye sipho sokuboniswa
ngempela kehla after lokho ke ngashaya 3 months nasukuma phezulu wheelchair niyegile lento leke isla
yabandluleke mpathi kunabantu abanamagama bazokubiza ngesiboshwa bona eh mpathi yawo yeah
oh makhelwane once kwathu kwanyamalala something wena umuntu oqala osoleka we face suspect
kuyonke into izala ko makhelwane bakho wakhisana nawo if I suspect because you are in me
nende ngutshela ngayo ngiyahlamezana nento enjalo I think it's last month last of last month ngiyahlamezana nento enjalo so usho uma uve abantu ngakho bazokunenzisa lama programs lawa la ngithi ama facility programs because uzohlala nama challenges mafika hapani. Mawe ex offender. Nombe abantu uzohlala nama challenges amaningi kehle. Abantu bakutesta ngendlela e different e cheese phe usho ukuthi bawutesta nje phe abantu.
Yeah, ziningi into engiyifundile empilweni yabo. Ningi into engiyifundile empilweni. Zwebe ukuthi njengamanje ngifundile esmashing revenge. Awumela ubuyisela ububi ngokubi. Because iqinene uma uzobuyisela ngokubi uluza ukhona ngokunyekho. Because manje ngiyapheka manje lahlale umndeni wonke. Aphere vele ngahamba ngayitshele. Yati ngisetshele kwalebele ushona abantu. Mvuma ngaphandle manje imizi iphenduka intonga. Akunabani. Ngiyawani ngishabo. Ya usho ukuthi mbona nje kungcono ukuthi azange phe revenge kuzoba ngcono ngibe ukuthi mhlawumbe nginesikhasa eliqhakazile namhlanje ngifunde ukuthi futhi njengama yabona ngekuthi angina criminal record ngekuthi mhlawumbe ngiyayisebenzela manje nomsebenzi ongcono
amphilile empilweni engiphilayo. Okay, right. Mangithi ngiyabuka njengamanje into engiyifundile futhi itshele lowesitana nesikhathi. Yebo, ngafunda ngale. Ya, njengoba uzimisele vele kodwa wena uzofuna ufunda ngafunda. Kodwa itshele lowesitana nesikhathi. Almost amabhandithi mafia aphanda ashona. So akuyona impendulo ukuthi wena mangabe yebo, I know ukuthi ezinye izinto sizenziswa i-anger. But akuyona impendulo ukuthi mangabe umuntu akwenze kabi nana ufuna ukuthi uphendule ngoba uphi nawe. Akuyona impendulo leyo. And futhi into okunye ukuthi empilweni kumele uyifundise ukuthi mangabe umuntu ukwazi ukontrola i-anger yakho. Njengoba uma ngabe ukwazi ukontrola enga yakho, umuntu uma ngabe eza kuya phezulu kumele ube phansi. Ngoba njengoma uma ngabe mina uzuza kimi ophezulu nami ngifike ube phezulu, ngingaba sotholana? Ngingasitholani. Shuthi negazi sinesidomo sisawuvuma lapho. Kodwa uma ngafika kimi, whatever uzobe kuthiwa ngitheni ngawo yini, wafika kimi waba phezulu mina ngayithoba. Lantola. So uqina ngokuqinana nawe uyithoba. Ngokugcina phela uyisilini. Ngokugcina uyithoba uyithoba kwakho sesihlala phansi kusho ukuthi inkinga kweni ngishita kunje kunje ngiyaxolisa. And it's not easy qala impilo enja. Ngifika emhlabeni awazi lutho. Ngithi uthuthuye eTropeni. Awazi lutho indaba etown. Uhamba obuza. Ngalesikhathi uphenduka isilini. Ugcina uyithola usobambekene nenkunzi. Ngohamba kuyo. Hey ngiyakuphi kuphi? Ngifuna amatekisi yakho futhi ngifuna ntola. Njalo usithi akikho into eyazi kakhuluma ngabe uhlezi itshele isikhathi esithi ufika ngaphandle ongazi lutho. Kunabantu ukuthi baboshiwe baboshwa lati mafika umuntu angasakwazi nakubo. Yodwa uma wazi ukubuza amaphoyisa ukuthi ntola mase ngashiya la ungasikhomba kini. Lutho. Azokhombe kini. Because izinto zishintshile. Furo mikhem kor uthi nye mina dadlini bengikwazi ukufika mina ekhaya ngabuzile mina ngibuze ufika vele ngobuze bengafiki kodwa uthi manje ngisuke ekhom kor badandoda sikushiya lekhem kor ngakuzele kini ngifike mina bathi go bona bahamba bakwazi ukukhofema ama dress ndandoda bandathi babehombe ekhaya. Na noma ngama ngiphathe emuntu ambone uthi ngu. Mara mawusothando lesesifikile. Ngisho mangalo ushiye kini mhlambe kwi two room. Awufika mhlambe sibakha umuzi omkhulu. Awunobo. So hlamazana ama challenges amaningi mani mayawu ngabe kuyishela bo. Abanye abantu baqine sibahala nokuphuma phakathi kweshela. Ngidakubuze mangiphuma la nyaka bani. Ngabe ne family yamesho le yonke. Nasekhaya ngisakwazi. Kulomunye umadala kuthi umadala Stompi. Umadala Stompi namanye sasejene. Umlungu lo muntu. Uyakwe kwejene umadala Stompi ukuthi manje uvalele ejene ukuthi mhlambi usa qualify ukuthi abejene eh. Qualify ba ngaphansi. Bathi akazi family yakhe. Akazi ku. Hawu sasimncane. Namhlanje umadala Stompi unama 62 years. Seba lo muntu uboshana kuma 18 years. Uthi mangiphuma la ngiyaka abani yakuphi? Uma yeyona ndawo ngiyazi mina le. Ndawo ngiyazi le yami. Yazi nje. Mina manga utshela ukuthi mphumeshele bengahlala abantu abathathu
Benga kurumi na bantu, benga na ngobuli isami. Nangwa zote mi nambi angkwa ngobe mose, mi ngi sale la ngpo ngapani la mkuu kino ame, tangle yu pia pengo begela. Ngalisa tu azote inta ngwa 1 pia or 2 pias. Fucked up. Ngwa 2 pias ngi pose. Nanga figa wana figa sana na mi nzo kaka na we lo mbuza ko. Kwa vile mude sa tu la shift. Things another mentality there. The ampilling yazi. And I'm parad. You know, I'm saying I'm things in clan. I'm just fazan. I'm just fazan. I'm watching Shimpiram. And I'm always amazing. We show this portion to this valet. Because this portion of the woman, 3 hours, 4 hours. After long, we're lal. Says the day. No, man, same thing. I won't mind the ozone to hang crazy. It's so fair. I'm sending the thing if I want to say, I'm so angry. I'm sending you from Gubi. Because the chair is supposed to say this is a Gubi's Google TV. TV industry pushes part in Google TV. I still ask the question. How do I say it? I'm so sorry, Petty Noir. Sorry, Petty Noir. That's to the partition. This is a good partition. Slap out of my pocket. I'm going to pocket it out. Shall I go on my pants today? Now, Vule, the pen a place in the job. I'm going to show you. It's a little for long or two. It's a little for long or two. 11, 12, 1, 2, 6 hours, 7 hours. After that 7 hours, so we can soak to Lalamoto. Last dish. After last dish, Vele. Mauga, we are a pekishin. We are 400 to the Western Lab. We saw 400 to the Western Lab. We are counting against the name. Kushawa is a total lab of Vijay. Sell. Now many a face out of Deva. Oh, say, boy, a little video. Yeah, not a about to bam fully and I'm fully out of my two sins. Because I'm a hat wagger. I am a hat wagger. You should take your face and I'm looking at my two room sins. My span. I understand. Yeah, I told like his partner. Spanny Lavantaba, my span party is cranny. See the other one. Oh, boy, I love video. Now, my face, abo. Yeah, man, I'm going to have a dog by seeing abo. If I'm father, what I'm
causing.
What you saying about it? I'm sorry. Yeah. And actually, so in being phone with him coming, I think I told a war machine. Octoon. Yeah, by so I know what you told him, she knew to a man, I told and I was with him, Peter, making change. I'm sure. As much as Bonga, I want to have a log in Shangshawa. I want to the machine of two and Gina to the Malot to the machine of two. Now I was changing Piloya. I want the carpenting, and through 7 moon to the call. I understand. And through 7 to yam. As much in the agriculture, and through 7 to yam. I'm following the moon to. Man in Antonin J. Climate government did in Umkaba. I understand. I abandoned the Nam Kaba. Okay, now I'm clever. Now you're in the cooking menti. I will charge an assassin spawn. I understand. This is the into ya. No one's going to don't come out long as she's into ya. A cool of food. Yes, imagine a manje. Miss Anna, if he's a so good tea. In Safuji, give volunteer for you calling in Quasuti. Nay, you deny our because you're not going to pay that line against the mind of your engine of Pedro Funu to manage. Nkuba, yeah, highlight about double. Yeah, and Kaidaba no shooting by chilling a chair, and what Fundia ever cry, Muti. Crime doesn't pay. I patal a crime. I never crime in Shani. I patal. Could you clean in so busily mover? You moshe limpido. If you shall go with the moshe. Cause in general manje, I'm born a ma qualification, Guti. Kwama qualifications and born a born a bugging a toad. And I said, because none I low 5 years. But low 5 years was a start. After low 5 years was a start, still, mawufika endaweni uwabelungu babuza ukhiwa waboshwa uthi sesula ngisho manje Mr. Ramaphosa uthi after 5 years i-criminal record yaphela kodwa amanye inkampani eziningi mawufika babuza ukhiwa waboshwa mawathi ukhiwa waboshwa abakuthembi
uthola ukuthi ube ku-interview bakubizile uyafaka CV ngoqeda baba ubiza bathi uze ku-interview mawufika lapha labuza ukuya waboshwa
once wathi uyaboshwa sekumoshekile
sekumoshekile bancane abantu kungabile ukuthi abantu baqashe abantu ama-inmates
ngaphandle kuzothola kwamagula-ke
because amagula awakhokhe
kodwa iy'nkampani zangempela lezi ukuthi ziyakhokha kungancane ukuthi bazoqasha bakufake enkampanini ukuthi wena ukhe waboshwa because abakuthimbi